Siku ndi siku, Samson agayachimanga mndende. Kodi muona kuti sisi ya Samson ya kulanzo. Banthawi imeneyi akalonga osogolera Afilisiti apangalingaliro. Iwo auza anthu kubwera ku chalichi ya mulungu wawo. Kukapereka nsembe ikulu kukondwerera kuti iye wapereka Samsoni mumanja mwawo. Ndi kuti Samsoni sanga wavula zenso sopano. Anthu angakhulupirire mitundu iliyonse ya milungu, koma pali chabe mulungu umodzi wazoona. Ndipo mkhani iyi muzaona kuti ndani mulungu wazoonadi. Anthu ambiri apita ku chalichi, si wonse amene angakhale mkati. Ndiwerenga mbuku lopatulika kuti angakhale pa denga ya chalichi kapena kukamba kuti pa mtenge. Pali anthu okwanira 3,000 amuna ndi akazi. Chalichi ndi chodzala ndi anthu. Munthu wina afuula, mulungu wathu wapereka Samsoni mdani wathu mumanja athu. Anthu onse ayamika mulungu wawo. Kenaka iwo afuula, mubwereseni Samsoni kuno motero kuti timuone iye. Munyamata ayenera kulondolera Samsoni chifukwa Samsoni saona ndi wakungu. Mukumbukira icho stero. Samsoni akuti kumnyamata amene agwira zanja lache, undiike pamene ndingagwirire mzati umene uthandiza kugwiririra chalichi ichi, motero kuti ndingasamire iwo. Kenaka Samsoni apemphera kwa Yehova, mwa inu nokha Yehova mundikumbukire ine. Chonde mulungu ndipaseni ine mphamvu kamozi chabe, ndipo lolani ine ndipopa imozi kapena kunena kuti one blow kutenga bwezera kwa Afilisiti pamaso anga awiri. Kenaka Samsoni anafika pakati pa mizati iwiri imene igwiririra chalichi kuimirira. Na samirapo wina ndi zanja la manja ndi unzache ndi zanja la manzere. Samsoni akuti, lolani ndife nawo Afilisiti. Kenaka iye anaziwera mira mphamvu zache zonse, ndipo chalichi inagwa pansi yonse. Kodi muona mumene anthu akhalira ndi manda? Iwo aliapo kupemphera mulungu wawo, koma uyu mulungu sanga watindize iwo. Anthu onse mchalichi ndi onse ali padenga ya chalichi akufa. Pamene Samsoni anafa, zikwi ndi zikwi kapena kunena kuti thousand and thousand za anthu anafa naye pamodzi. Chinali chosiyana kwambiri pamene Yesu anafa pa mtanda. Iye anapereka moyo wache motero kuti ife tikakhale ndi moyo. Aliyense amene akhulupirira mwa Yesu azapeza moyo wosatha. Tiwerenga mu buku yopatulika kuti si kwa anthu chabe zikwi ndi zikwi kapena mazana ndi mazana ayi. Mumwamba umo muli khamu yayikulu yakuti kulibe aliyense angayiwerenge. Akulu ndi ana. Kodi mungakhale umodzi wa iwo?